Birashoboka ko ubuhinga butera imbere mu bisata bitandukanye mu gihe urwaruka rufise impano zitandukanye gukorera mu runani umwe wese agatanga icyo afise. Ibyo bivugwa na Timoteyo Nicangereye, umushakashatsi akaba n'umuhinga mu gukora imbaburanyabwonko, avuga ko yifuza ko ubuhinga bugwizwa mu bisata bitandukanye. Amagara urwaruka rufise impano zitandukanye n'ivyo ruko rurakora kwitura ico kigo kugira ngo ivyo badashoboye bayifashanye.
Ni ukuvuga rero n'abandi bariko barubaka ibintu by'iwabo ngaha muntu zeye mu kigo cha science technology. Ihangiro nuko igihe cyose bazokenera ibintu birimo biri informatize, biri automatize, birimo amarobo cyangwa birimo ibintu nyene bisaba electronic ndende. Carte electronic tuzoshe twatugira twe dushaka nimba ari furu. Akatije ruma shaka ibishushye igenze ku bushuhu huku ntirenze. Nshe ndayibubakira bayubake kubera bo urumva babazi kuzubaka dufata mugabo je nanjye ndabubakira ubwonko bushije wo kurikirana ubushuhe igeze ko hama bushe mu bugumiza aho nyene. Abantu bagira nimba ari uburimyi nimba bavuga bati none hano hantu twebwe bino bigora hamwe ashyiramo amase aza yari gushyiramo yari kuko biba bibaramaje gufata ire ukayisuka ahantu hasanzwe hariyo azote kubera iki ntabyutse mugabo ubwonko ushobora kuraba yuko ahantu hantu hariho azote ngaha muntu zitwe ntangura kuba ku bwonko bumenya azote nta kibazo je binteza ubumenya yuko harimo sodium nta kibazo binteza ko harimo phosphore nta kibazo binteza ni electronique ibi bya maradio wubaka ho gufata amajwi bigafata ibindi bintu bituma umuntu amenya ati ngaha hari phosphore. Ibyo rero ibyo byose ngaha twe ntangura ni ukuvuga yuko ngaha mu bintu bya science technology ni ikigo dushaka yuko ata domene ni mata muntu n'umwe ato yosubira kubwira umutima uhagaze ngo je nagomba gukora ibi ngo mugabo ngo nabuze ngo ni imashini nayihejeje ngo mugabo ngo electronic bikontorora ngo ntayo mbona bayita control box. Abantu bafise imiduga basha babyumva n'ingoga control box kandi barazi valeri ifise nko mu ndege ho itarimwo nta na kimwe wona kora. Ivyo rero ngaha nkitse je nta nibazo binteza ndibuka nibyo byo kuba kubwo ivyo cyumviro cyaje mu gihe igihe numva niga muri se gishuho hari abantu bari ko bubaka indege gitega mu nyuma kubera twe twa baturi mu ikure na kure batubwira ati burya bayanteye ngo kwiguruka ngo bayikoze barayimara ngo gusa ngo banse kwiguruka ngo kubera babona yuko umupilote yo haba ashobora no gupfirayo. Cisho gihe niga muri sekishuho nari maze kumenya kubaka ibintu byinshi amaradiyo nari nzi kuyakora neza navuga ati mbo nimba icyo ari cyo cyonyine babona yaributse reka niyumvire y'ukuntu no bubakira ubwonko izoguruka ta moderevariyo ariho hacha haza nicyo gihe nkora ibintu mbwira n'umuntu ko kwari uko iyo ndege ariyo twabwira n'umuntu twibwiye duga iduge twibwiye manuka imanuke urazi bari ko baravuga makuru barakubwira ati uyu yaraje ukumbizi bariko baravuga ni ukuvuga rero kwari ukubaka iradiyo iyo ndege tuyigabira iradiyo yumvirize izo tuyibwira ku iradiyo izo tuyibwira bari zishigira.
Timoteyo Nicangereye arongera agasigura ingene iyo mbaburanyabwonko ikoreshwa kugira ngo ibifungurwa bishe neza ndetse bisanabujije umuntu kubandanya ibikorwa vyiwe ahagaritse umutima ko ivyo akingitse vyo muzigirana kugira ngo impano yiwe ntitakare. Ategekanya ko amaze kuronka uburyo azokwegeranya abana bakiri bato aheza bakurikirane mu kubigisha ubwo buhinga gutyo bazokurane umwete wo kurondera.
Dufatiye ku ntuzeye ukuntu iyo mbaburanyabwonko ikora iyo mbaburanyabwonko irafise ibintu biyigize muri byo hariho ashobora guhera kwiri gufura iyo yorijejwe kugira gute nimba ari umukozi abafise abareze n'umwana kujya kunuza ubona koze mu mari kimba buri kamugwa ko ntibigaruka abayo ashobora gutega ibyatsi yetsa agashyira kigufura agashayuga agatwara ubwunguruzo akagaruka kiyugururira umwana ntabe yoshobora kwiyugururira ngo bikunde kandi bigitetse. Hama ibindi biyigize hariho ikabre ucomekako cyangwa ugacomora hama iyo kabri wowe icyo ukora urayitora ukayicomeka muri prize irimo umuyagankuba amavolti 220 hama icyo ukora urafundurura ugafundurura yose hama ibyo ushaka guteka ubishyira mu isafuriya y'iwawe ubishyira mu isafuriya y'iwawe, hama iyo safuriya ukayifundikira, hama ugaterura ugatereka indani mu mbabura. Uje guterekamo ucufundurura pito ucufundikira, hama umaze gufundikira urashobora gushyiraho igufuri kugira nimba ari uwo mwana ntaze gukoramo ngwashye aho wose ubo mukingi, hama uca watsa. Imbere yo kwatsa urabanza ugapanga aya mabuto, ni ukuvuga aya mabuto akora nk'amavolume hajya ku iradiyo. Hariho ibutu ijejwe kuyitegeka ibishushe inyarutsa iyitangura isa n'agahama, ni ukuvuga iyi buto itangura isa n'agahama ni ijejwe ko ibyo kurya ubitegeka bishyuhe binyaruka cyanke warise ize kubira n'ingoga. Hama ibifise n'agacara kaza kukwereka yuko iri kirashusha by'ukuri, hama ikabifise n'iyindi buto ushobora kuyibwira ati wewe ko jenze biharage biza kumara amasaha atatu niyo yaherutse gusha wizina, n'iyi buto yo ngaha ihejeje kuyizina yasaka agacara gasa n'ugwatsi. Hama ikintu ushobora kuyibwira, ushobora kuyibwira ati wewe utetse ibyo kurya bisanzwe kandi udashaka ko bizigira, iyi buto iyi niyo usubiza ku ntango, iyi niyo usubiza ku ntango guki igira kabiri cyangwa ayi nyene niyo ushobora kuyibwira ati ngomba nkarange sinshaka kwicungurukiza kuzigira, ucu yigiza imbere nko hagati na hagati cyane aho ukayibwira ati ngomba nteka ifiriti zozo ihangira abari kuzizigiza ugashu yemerera mu kugira gute mu guherezamo ngaha. Aha ikindi kintu ushobora kuregera, urashobora kuyibwira ati jyewe nshaka gushusha ibyo kujya nk'umuceri, murazi yuko mu gushusha barinda kongeramo amazi bigaca bitagaza kanovera, iyi nta kanovera bitagaza kubera nta mazi wongeramo, wicyo ukora gusa wayakije ukaregera ukavuga ati nsizemo umuriro naho uba wose, ucuyibwira ati nshaka gushusha byonyine, iyi buto iyi niyo usubiza ku ntango gutyo utetse bisanzwe naho uyigize imbere, ni ukuvuga iyi kuyisubiza no ku ntango yo yiri kirabishusha iguma ibikurikirana, urumva nta mara rimwe mugabe iguma ibikurikirana ku buryo bishuha n'ibyo hejuru cyane bigashuha bikarungu mugabe ibyo munsi bitigeze bizigira, nishi buti cifasha hagasya rero habamo rero n'iyindi buto ijejwe kugira gute kuyibwira yuko uyiharirize nimba ushaka gucumba ubugare buje gusha uko bushaka, mwisho gihe rero uyakije gucya hari amatara ashoka yaka itara rya mbere rya kaniri rikwereka yuko indani hatari hashushe iri kwirashusha iri naryo iryaka rikwereka ku bintu bimeze neza kuko ufunduruye bishageze usuye ugafundikira rikiyaza, ibi byo kufundura rishageze kuba ari kugira ichomore umuhora mubona yuko ushobora gukora kuri apareye nyuma ukumva umengo harimo akariro gake yuko gufata maze gufundikira umuriro ishyukura mu wose hamukora ko ngatangora kandi nawe itoba yabirize noneho n'ibyo nakunda kuko uko byogenda kose umuriro iwuca hata utararonka naho wokisha n'urutoki iba yawushiye, hama bya bintu byo kuyihaririza rero kugira ibandanye ishushe naho yoba yashushe yo yikumva ati ibyo utetse kuko twabishuje ntako tutageza usibye kushaka ko bizigira gusa, mwico gihe we ari filiti ni hahandi uyemerera ukayibwira ati naho byashushe bireke bizigire kuko ni filiti iri tara ryo nga rishari heza rikaka nkuko umwanya waregeye waheze iri ryo nga naryo rishagize ryaka kugira rikwereka yuko yabizimije kubera umwanya yamaze itetse waheze, mwico gihe uregeye mukegeze imyana ingoga nk'ubu urano shikishira ku busa rishageze kandi kugire kwerekere yuko umuriro yamaze kubuca hacha haheza hakakiri gusa, mwisho gihe kugira isubire kwemera guteka iri risaba ribe ryaze kandi iri kwirabira urabibonera nga iri rishajyaka cyangwa ari filiti ukaba wadugije ngaha zahi urabibonera kwiri ta rishajyaka, ni ukuvuga iyo yiri kurateka ibyo utetse byose irabimenya kandi nta kintu na kimwe twe twongera mu byo utetse, yoyo ibyiga iri kirakurikirana umuriro urimo ikabona ati ngaha bino bintu uko bimeze kose byahiye bimeze uko igashize rero irakubwira, ni ukuvuga nk'ubu ukeneye isubire iteka urayemerera ubundi mwanya kugira rino itara rizime ukayibwira ati leka teka amasaha abiri riraheza rikaca rizima irwana rirasha ishaka nkwaho mengo yamaze kuwuca kandi ba yawuciye nyene mugara yo kugira isubire komera guteka ushubanza ukayizi hama ugashurindira imisegonde 5 kugira yibagire yibagire yuko yari yigeze kuwuca hama inyuma y'iyo imisegonde 5 wakije iryo ngantere subira kwaka no kuvuga iba yemeye kubandanya iteka nuko rero ikora mu ncamake ushobora gutereka mu isafuriya niniya niyo niniya ishoboka ushobora guterekaho umuntu yo jura guhitekera isharimwe ibiro bitatu n'imoso by'umuceri no kuvuga ibiro bitandatu by'ibiharage yo bitekera rimwe cyangwa ibiro bitandatu by'ibirayo bitekera rimwe kandi urashobora gushyiramo n'isafuriya n'agasafuriya gatoyi naho kuba kangana n'akabengere kigiye kuyoyo gusa icyo yoyo ikurikirana igume kurikirana umuriro uri kuragenda ikamenya twe twashimye gukora iziko rishobora guteka ibintu by'abantu bacarenga 50 kuko mu mujyamo mijyango y'abantu nta nabame baba barenga imijyango 50 abantu 50 mu nzu aba 50 ndabivugira kubereka we maze guteka ibiro bitatu n'eso z'umusheri hama ibiro bitandatu z'ibiharagi z'ibiraya ibiro bitanu z'inyama abantu 50 bo kwiyarura umwe wese akaronka ibyajya gahaga mugaho rero miresora nibo bazokwigirira komanda azoza tubwira ati jewe isafuriya ntekamo miresora yo gwanje ku munsi nganuko duce tumwubakira rero imbabura inganuko nye ishobora kubitekera rimwe niyo ntuzeye niyo modalite mbona kuko amaresora urabona nta nangana kandi kindi cyiza cy'imbabura nuko izo tetse mwijo ku murango ntuzokuri gurasubira kubishusha naho zoba wacomeye cyane wazimije kuberiki yarinze iba yabishuhiye utafunduruye ukagumufundikiye gutyo no ku murango uhagira bigishushe ku buryo usanga bitagikenewe yuko urinda gusubira gushusha bibandanya bijya ubundi muriro rero ubwo burusho nibwo twabonye yuko twoherezamo kugira abantu ikibazo cy'amakara bari bafise kive mu nzira asigare aganyira ibyateka gusa n'icyo nshobora kuvuga muri rusange ikindi nuko isafuriya idasubira guhera safuriya nisubira guhera uyiguze izokwamaho burundu kuko nta kintu kimwe kizotuma ihera kukubera nta mishafu igaruka aha uku wayiguze ikiri nshasha niko hazoguma hameze kuko nta meziro nta makara twongeramo nta by'amagazi twongeramo yoyo wuterekamo indani gusa hamwe igateka gusa hageze ko woza we woza indani gusa ikindi nacyo nuko ubugari buhisha neza atamwe usaga wo nibaza ati none bimeze gute ntiyoshobora no kubufubya bikunde kuko urashubumbi nuze yifura imaze buzima urashobora gufundura abona buhiye n'iyi bikwereka irafise itarisha yatsaga kwashibona kigabwa hiye